Smoking in the house. Why are you smoking, Kamantong?
For Uban in the other gentleman.
Does it matter?
Does it matter?
Pele ke khale ke bona nna sibuti ke enke khathetsi. Ke khathetsi ke bophelo bo buetsang.
Ukuthi ngiyenzani? I phone now. Number 1. Ukuthi nge ikhathi usenza sanuka asinukelwe number 2. Uhlwa ni moya wami wena.
Number 3. Can I tell you what number 3 in? Ukuthi you don't respect me. You don't respect Lapalela ko hayi.
Uza nga respect I phone na le. And wena ungijwa na
masu.
Laba ngani bangwa. Fuck off wena man.
You know what?
What?
Baby khathetse mbona bya ntina sibuka ntike. And
then you song man umsindo wena.
Ngenze ini?
Unganginya
yisa. You are pushing me.
Ungankombi.
You
are. Eh wena ungazi unginyanyisa wena.
Sibu.
Fuck off.
Sibu alithi maza. Sibu.
Yeah, fuck off wena.
Bu. Sibu.
No, but Baba Spana is car.
I fuck off with
you. He and Major Quatches.
I fuck off.
No, man, Slinda, I was a figure of my sort of fog off. You won't clever it.
Daughter, you get a little moon loan. I'm going to take one and to go in the room, which in Kailum Tanagin, man, and changing him activate him and
your Kalila, man. Let us come on my activate to this poo. Men I shall write down, my fate. I stand sent to Hamba.
Oscar plan.
Many plan and now, my chance.
Mara Ufuna says, like in every day on a plan.
I'm not going to be able to do it.
So push number lapayani. Yes, your roof, baby.
That's it. I shouldn't call.
So shall land up feet.
Ngithi ngithola omunye umuntu because ngihlangana naye bengithi ngena erenkeni azini ngisathi kuyobheka abantu nje yo mangifika ngihlangana nelinye isitompini nje because yo alidlihle because
lenzangebi
like thathi ungena
Mkhosi!
Intwini! Mlaba yi! Huh? Ukhome yiwe?
Iveji mkhosi.
Intwini mbleng. Yee! Mabrapu yiviwe mwino! Mlaba yi laba mi.
Mkhosi, amat iveji.
Iveji. Ina na malava, no matek.
Ya bot, bot. Ibeke ya vele.
Ngani khipha leshawela, swa ntlina, swa manya. Amaluta ikuma mzuku.
No man, zasilungisa sesifile.
Amaluta ikuma mzuku, ana mali.
Njengazini ngicabanga isidingo ukuthi simelana sihlahlela abantu amehlo bathenza amabhara sisamabhara kuthela thina yabona then sinashaya iplan efesha yathola siyakelele ukuthi engena mama buya mama phela mina nguhleba Jens yabona ngifuna ukunifaka nani.
Yebo bona ready.
Singayenzani indaba yamafoni nayo ibhadala amasenti lo mkhosi usigaye 50 for a phone. BlackBerry. Yathola ready. Bayinto engizama ukuyenza kujets yabona. Singakhona ukuthi mhlawumbe sitshontshe amaveni, sitshontshe itransi. Nama bhasi singatshontsha nje masimacho. Yathola ready.
Manje senza iplan iphi plan? Yenzani iplan phela mina ngiyabhika.
No mamela nje la uqalile mopika pika pika riso ayo leto ngena mama wathi wathi ama taxi uthola ni lesi sibabhaya kule listing uthola masina thola itrans ngimamela nje uwe uzong understand masina thola itrans ewathi bayitsaka iwani lekutshela zizinja
manje bani uthola
no mina ngiyabestira njalo yabona lale ngokukhuluma ukukhuluma nenja ke ngiyabestira itrans ngeyibamba uthola ni
mina laphethe ngiyapika
no man wayeke ukupika ngoba sikhuluma into serious yabona sikhuluma indaba zemali nje yabona kwesi mina yini angifuni ukuzibona indoda mina ngifuna ukuzibona samwe baba yathola le ngilesigebenge sinja baba yathola le siphathe imali yabona nabantwana abalayo yonke into
wathi singashona khona sambini siya kuphi kuphi lapho
ngokusenza kanjani nje sayibamba la ni
hayi mina ngikuthi ngivule ngaba mfisi lo ngosoyibamba wona yakuthemba wona uya driver ngiyazi mo driver
ngisho ngone senkhona nje
yabona ha sidunze
ya ngone sibobona inkhona nje
siya kuphi
wazi ngikotelene nento ikala bangawazi ukuthi uyawo
amanye ungangitoni sabuhlunga nje ke hawu
utshwala amasimba wena
ngani manje
ifokof ngisukelana awazi ngenze kanjani la ngenza buhlungabi wena kuzalana wena fokof man ngijampela yabona ngijampela ngezala ngajampela wathi ifingi limayi bengilimela lapha
angifuni ukujampa
eh angifuni ngikade ngikhuluma ngathi ngikhuluma ngitete wena man ene bongazi wa fridge
angizwa ngisho bengisendlini ngizwa
kanjani yabona mamela ngicoke into esijiphi mina ngicoke into esidura yadura lento wena yatura lento walo sikhwaya makhuma nami ngathi nginyokoloza ngeke ngikhwaye
ungangithini
ewa ne angifuni sicabane sobantu angifuni
nje uhlala wenza ayini
asike isibhezo ndaba ngiyawuyazi angifuni nesingaba mithi ufuna ukuphisa kamnandi ngiyeze amakhadi yonke into udle kamnandi udle kahle ngiphatha imali ta chip ufuna ukudraw uthenga impahla ndoda
Baby,
unekhaya ngithi. Ya, ngineke thathanja nginemazi abantu yaziyadura. Keep imali efuna lo.
Friends.
Yeah.
Ifini.
Ngineke ngizise sahamba sicho sayitshwa ngicala sifuna ukuphuzisa ukuphuza nje iphuza manje. Sojumpa lapha cha sihamba sojumpa sithu siphuma la. Angifuna ngona.
Okay, mama ngikhona ukujumpa
fence. Ngiyasambe ngisuza ukutshela ukuthi umngane wakho uyithi.
Ngikethile phela mnati ne.
Ubuyile ne.
Ah, why were concerned ukuthi ubuyile ne?
Ah, bathu umuthwa akahlamile ke be concerned. What do you mean?
Kiduthi tronkom. Baldikela lihlaba
la kamabana bona some fast. Can you just make time? Ho khona ho bua.
Why re makana ko? Pale tsho tsa tronkom tlo makana ko le ne. Tlo makana ko se
tsheka ka mona. Okay, so khona ho tusisa ha fela o sanpina. The thing is how understand is puta can
kantash. Blelo rmo. Kantash.
Kopa un fisting.
Gut gesehen. Bei mit Cortage.
Und Jenny?
downtown ne makazini ekuthukatha kamkhonyo ofinyana kaShaka 1888 kuzobani efoka off wena eja mina endlini efoka off ngane endlini wena and then wena trata
yebo mangu lo
wena trata
esh bafana
leya kujwayela
fathi uri yapho leya kujwayela
lalala wena lalala srata la kuse please ne ngusibuka iwani ukuthi ubani ayifuni mina
lebo mangu
sondela ngamini kusondela ngamini le mara
yi ozala kwakho
awuthirile wena
wangazositshela
wena
lebo
mangu
ubani mina ngusibuka
ukuthi usabobani
mina ngusibuka
password ngicana yakho
ngiphisa mina ntwana
ngihlabela mashaka
ngusibuka
oh le ufuna kushawa le
ngishayike mangu
ngakushaya manje
ngakushaya yithi shaya yithi kanti ushaya ubani
athi ngibani ngangaba ngisithuma manje mina
wabona
hey kodwa bengathi umkhiphe endlini umntathe
awangena kodwa manje usidalele kanti manje abengakuboni yazi
awumkhiphe endlini kodwa manje kodwa manje ufike nini umntathe
ukhetha king wena sad
Ah,
un trocha king.
Ah, no no, le cuento y sucede, ni puedo. No lo en eso. Casel y Juan. Sbura.
Están papel.
Actually waiting for someone here, so can you fuck away?
No, you're Chinese, you're from somewhere.
Also when I like Ngwana Ngbashi. And then you think you're this kind of guy, also for young Chinese. Really now?
I want to know your name.
Look, get off your high
no
horse.
No problem to know you.
Whatever.
So,
look at this.
How are you?
What the hell?
I should be from wasn't your sister.
Where is he from? Where is he from? Really now?
Oh, Mina. I'm not sure.
No, why does she seem so uncomfortable? What's going on?
Anda uyapheta.
Mbetangani.
Ngathi ngabe ushayile ngishaya impawu.
Ngishayile owakithi kanti lomntana kusowakithi lomntana lona. Bazo kutsho ukuthi mina ngabe ngishaya impawu. Cheri ki.
Phela into tsanga ngishaya impawu mina ngishayile parlay fast.
Ngishayile le parlay.
Ngathi mina ngibe kuthi
khatha lomntana lo. Ah suka kuyafana mosi. Hayi kuyafana udlisile egaming.
Bokuzidubula le parlay. Sembe sikade fake. Ina uyaphapha ngabe ushaya impawu ngabe ngintwana ngishayile
impawu. Ushaya one impawu yimi.
Eh ubani umuntu? Njayona.
Kona isinamazulu amabili.
Hayi
sina Hong Kong yomzulu.
Ehhe.
Original
yomzulu. Ubahlukanisa kanjani?
Uyabona i Hong Kong yomzulu.
Right.
Ungathi sakubona baba uthi yebo ushiya hamba.
Ehhe.
Leyi original.
Original isulu.
From Engudi.
Right.
Ungathi sakubona baba
uthi yebo. Mama siyapapa nesi.
Mama siyadelana lezi zinto. Ba mama ngalitshela ukuthi mina qomana ama Nigeria nidla imali.
Hayi ukusala na.
Mina selisala ama Nigeria. Tshela umntwana ule 3 months ikhanda liwe 5 kg.